Yaani kila mahali anaingia niandike.
Raila tumempigania api.